Miss kenshi turafatira ku mataye kubera kenshi ntikofata umu Miss ngo abavyibushe cyane ariko nico gituma no muri critère twafashe twarasaba ibiro urenza 60 ntiyazamu tukibaza ko kandi yuko ari novuga yuko yavukiye Muyinga canke ahaba tugasaba kandi ko ari no mwigeme atararonka umwana novuga ko ataravyara naho ho barujya munsi akacavuga ati burya hariho mwigeme ya jemo afise umwana tuca tumuhagarika umwigeme tuvuga yuko atowe kuba Miss no mwigeme abaci ubwenge kubera zo azobaserukira muri
TV ho.
Yes, wahuni sio watu wazuri kichezea jembe litakulima. My name is Star Boy Behind kama ni Juma Jokes. Ini Isaac TV turi kumwanya mukubazanira inkuru zimeze neza cyane gose inkuru zigezweho zibonetse twatwazishikira Isaac TV. Kugira tubandanye kubazanira bishasha tubandanye kubajyohera murazi ko tubakunda cyane gose. Niwabona kino kiganiro urabwa mbere kugira share ugisangize bagenzi bawe inchuti ndetse n'abansi bose ubaheze kino kiganiro kuko nica bashikira kizuba kimeze fresh. Yini Isaac TV lokinene. Reka rero dushwe kuyaga numushitsi numushitsi no bwa yuko ari umu invite aje koyagira vyinshi nanye ndaza kugerageza kumudidaguza ngo naho mutabintumye ndavyibona mwari ari umuntu ariko arandaba asa n'ugomba kumbwira ikintu nza kubaza. Ariko na TV ndashobora kumwakira no mutumire wacu kugira sindabikishiki sindabikisha amajambo menshi cyane kugira ashobe kubakira kuko je nabakire deja mu bwami bwa Isaac TV nawe namwakiriye nani nashobora kubara mu satu dutatevye ka tumuramutse gute mutamu
yana safi sana kweje
umeze neza
ego turameze neza
ku mazina yawe abantu bariko baradukurikira n'abarashika kumenya ninde ari mu bwami bwa Isaac TV
ku mazina yanje nkaba nitwa Nkishima na Claude nkaba mvuki Muyinga niho sanzwe mba uno munsi nkaba naje mu gisagara cha Bujumbura hari gikorwa kinzanye kandi gikomeye
okay tudatsije kwanza abantu novuga yuko ku mici yacu y'abarundi iyo dutanguye ibintu turamanza tukaramutsa ramutsa abakunzi ba Isaac TV imbere yuko tubandana
ego no banza kuramutsa abakunzi ba Isaac TV petetre bazobona kino kiganiro ndabye ati ewana chao chao
abantu bo kumukoni hari Muyinga ndahazi hari cyane gose urumva ko tuzana ibintu bishasha muga kumukoni si kuri centre ville genzi kumukoni yes novuga yuko nagerageje kuronka message zimwe zimwe bivanye n'abantu bagiye turavugana n'ikikuzanye okay twaragiye muri Miss Ngoma turaja muri Miss novuga hariho za Miss Kirundo zizoba hariho za Miss Rutana hagezweho Miss Muyinga novuga yuko izo bikaze cyane ariko iteguye gute kwanza kuko hariho harabaye demi finale mbwa mugiye kubitegura mutevye abandi novuga yuko finale igiribe Miss Ngoma igiribe finale ariko mwe mugiye kubikora mutevye mbega muzopasa muri kare mujye muri bice mu finale mujye muri demi ama mujye muri finale
ego murakoze cyane kumbaza ikibazo nababariye yuko na Bujumbura ari gikogwa kinzanye icyo gikogwa sikindi ni gikogwa cha Miss Muyinga Miss Muyinga novuga yuko ni gikogwa giteguye neza ni event iteguwe neza uno munsi novuga yuko igeze ku buryohe bwaho aho benshi babibona ariko uno munsi tugeze yaho dutegura igikogwa neza tukagishira ku mugaragaro Miss Muyinga ukiteguye kugeza ino saha turafise abakobwa 10 abigeme 10
redifi abakobwa nyene beza batagase
cyane gose uno munsi muze gusimbira kuri page yacu ya Miss Muyinga 2021 turabashirako hama amatora yo kuri Facebook na Instagram atanguri
okay tukira ho nyene wewe nka wewe msasa kwanza urumujene cyangwa umupapa
ndo mupapa
fisa abana
oya sindaronka umwana mugabo ndafise umudamu
tukiraho nyene niwe uri novuga yuko niwe ubihagarikiye ibikorwa vya Miss Muyinga niwe uri chef canke twari gusanga batumye umuntu agende kubavugira ni uri chief
muri iki gikorwa biriko bitegurwa na association yitwa Iwacu Events akaba arije ndayirongoye murumva ni je no basa nuko arije ndabihagararikiye mugabo ni aturi association ni association
ego utirabo bakobwa 10 mwaramaze kubanoma mbega ho mu kubanoma Miss Muyinga mwa banomye nkuko banonye Miss Gitega mbega hari byari bimeze gute nta kantu mwabonye kabaye kuko hari gihe abantu babanoma bakavuga ati mbo ahanye ntimwakurikije amategeko kuko nuko byagenze fresh
ego musanzwe hari wafishaje ari maze Miss Tiger itembera iriko ama critère tibaza ko kugira umwigeme tumwandike tumwakire twari baza yuko ari umurundi kazi tukibaza ko kandi yuko ari novuga yuko yavukiye Muyinga canke ahaba Ahama turasaba umwigeme afise imanite afise diplome tugasaba kandi n'umwigeme afise imyaka iri hagati ya 18 na 25 ivyo nivyo twagira ko hakuru tugasaba kandi ko ari n'umwigeme atararonka umwana novuga ko ataravyara ego
okay umwigeme ataravyara amaze guheza imanite afise novuga afise diplome ya cycle espérier novuga yuko ugerageje kuraba kenshi muri miss hariho kadukunda kubona ntigira tubona umukobwa vyibushye afise like derere hanini mugaye icyo kibazo cyamba nganda kibajije wewe kubera mwe ari mwe muri ko murabitegura wayiyo ka idakunda kubaho tubone basi baba mama bavyi wabona aba mama gusanga bavyibushye tubone n'umukobwa asa n'uvyibushye cyane
musanzwe no vuga yuko miss kenshi turafatira ku mataye kubera kenshi ntikofata umu miss ngo abavyibushye cyane ariko nico gituma no muri critère twafashe twarasaba ibiro urenza 60 ntiyazamwe ego
ariko bakunda kuvuga ngo ntihapima inyama ngo hapima amagufa nawe nk'ubu umusanze afise amagufa aremeye ugasanga aronze mwe camureka kumushira
ego nico gituma tushira hiyo critère critère ni critère urengeje 60 uravamo
urengeje 60 bica bisigura yuko ucuvamo okay tubwire rero ukuntu bipanze ubwanuke bumeze gute bwongerageje kuraba afishe nayibonye ko abantu benshi ndabona ko MC ndabona yuko uzo bari mu MC ari MC amipro kuva muri Buja FM tubwire ukuntu biteguye nimba ari finale zo bagusa nimba ari demi finale twumva ati babantu bari babantu 10 bari ko barahiganirwa kugashimwe ka Miss Muyinga bipanze ukuntu ukuntu
okay murakoze musanzwe uko bipanze finale ni le 31 décembre z'uno mwaka bisanzwe tuzoba nijoro rya turindire yuko twinjira mu mwaka mushasha wa 2021 ari naco gituma twahise Miss 2021 kubera umukobwa azoba wa mbere azotangazwa saa sita z'ijoro azocaba Miss 2021 mpaka 2021 here hama dutegura uyundi Miss 2022 ari uko umwaka wose uheze hama murambaje ti kukaganuke nkuko ndabitangaza hose canke no kungena ibiri umwigeme wa mbere azohabwa umuliyoni n'inusu uwo ni umwigeme wa mbere hama wa kabiri nawe azohabwa iraki 5 uwa gatatu ahabwe iraki 3 ariko ikindi nacyo twakoze nuko burumigeme wese azoza miyo competition yamaze kuza amaze kwiyandikisha miyo competition azoronka akono kwitwa frais d'encouragement kugira n'uyundi mwaka twabitegura baze ku bwinshi kobera ni evenement iba y'ubwa mbere Muyinga mugabo twifuza yuko izogumi bandanya ku mwaka ugeze
aho nyine ikibazo cangira ni evenement iba y'ubwa mbere waye mwigize ubwa mbere ubu mutigeze mugira ku mwaka uheze mushimye kubikora
tuyikoze ubu kubera murazi yuko igikorwa cha Miss Muyinga cha Miss ni igikorwa kinini cyane wanashaka no vuga ko kigoye mu buryo mu kubitegura umwanya n'ibintu vrema bigoye cyane nico gituma je nka jewe ni je nazanye iyo ide ndavuga ati reka natwe dutegure Miss Muyinga mugabo ndabisaba muri province barabinyemerera ari nacyo gituma nabo nyene no vuga yuko province irafisemwo ikintu gikomeye cyane iri kwiradufasha rero igituma vyabaye bwa mbere sindabizi na je niho ndabitanguriye mugabo twifuza ko bitagiye guhagarara bigiye kubandanya yego
okay reka ikatuvuge mega wavuze ati natse byo gato bakunzi ba Isaac TV nkira ndavyo yavuze ko ari byo cye kuri Facebook ni de wanditse Miss Muyinga 2020 ariko bizoba 2020
igituma bizo twanditse 2021 nuko umwigeme wa mbere azosoma canke bazom programa saa sita z'ijoro tuzoba twamaze kwinjira demi
vugere ko ari Miss Muyinga 2020 apana 2021
ego
gerageje kuraba nga kuri page yanyu sindabona ko amafoto y'abantu babo bantu 10
navuze yuko turaza kuyashira ko masaa 12 z'umugoroba kugira ahamara amatora yo kuri Facebook na Instagram aca bandanye ego
okay nuvuga yuko ku bantu basi tuzoza ngaho muri Miss Muyinga ku bantu bazo ngaho muri Miss Muyinga nice he ikintu do surprise kuri twebwe tuzoza kubaraba twovuga yuko tutabonye muri Miss Ngoma tuvuga yuko tutabonye ahandi hantu muri Miss Ngozi cyangwa muri Miss Ngoma ni igiki Miss Kugasaka na Miss Ngoma
ego musanzwe ikintu do surprise muzoza kuraba muri evenement yacu nuvuga yuko birahari ku byinshi kandi byinshi ari nacyo gituma tuvuze yuko icambere tuzoba twatumiye abasar hama dutumire n'abakina n'abakomedi twongere tube dufise na band iyo band rene yo kuduteramisha
nanaguciye mu gato yarimo abakomedi n'abaki tudatse byindazi muraza abo mwemvise mu bicenga kuri Isaac TV murashaka kutubwira ati mbo kuko abantu badukikenana ni benshi nibumva abantu mwatumiye bizojyoha cyane babagire na motivation muri bo yo gushika mu hinga
eh kugeza ino saha novuga yuko sinoca mvuga ngo nuyica nkurya ariko turiko turabarondera ejo canke hejya hejo harasohoka fiche bariko mugabo gusa ico ndabemereye nuko hazarimo abastar meme n'abakomedien habemwo na band live kubera ico gihe tuzogira tuzoshika ni jiska lobe ntavyo guhagarika frema ego
okay ndabasubiremo gatoya abantu 10 batowe ndabona ngaha Miss Muyinga Kriteri, etre de nationalité burundaise native ou résidence do Muyinga ni chakindi yavuga ubu Muyinga cyanyari wavukiye etre de nationalité burundaise bisigura yuko uri murundi kazi avoir un poids maximal de 60 kg utarenza ibiro 60 rero nk'ufise 20 kg naho oja
na kazi ma criteri twashize ko ni maximum c'est-à-dire uri munsi ya 60 turakwakira ego
Etre célibataire sans enfant ariko ngaho uvuze ati etre célibataire sans enfant hari umuntu ashobora kuba afise umwana ntibamenye ko afise umwana nwe muri ico gihe muzobimenya gute ko afise umwana nuko atamufise
birashika akaza amufise twe ni tubimenye mugabo ugasanga lomemeje naho ho barujya munsi akacavuga ati urya hariho mwigeme ya jemo afise umwana tuca tumuhagarika kubera etre miss ni wa mukobwa zo serukira abandi bigeme ntidushobora gufata umwigeme afise umwana ntiyoja guserukira abandi kandi yaraguye imijyo no gitwa ikosa mugabo sinzi ego
ariko nga anyina bakiba bavuga ati capable de s'exprimer en français en kirundi hamwe na anglais kugiraho mu bimenye ho bigenda gute murabaho umwanya bakiexprima mukavugana
tubaho umwanya munini cyane turagira ama formation barategura ama projet eka bakora ibikorwa byinshi cyane burya a miss umukobwa umwigeme tuvuga yuko atowe kuba miss
mwigeme umunyakara nyamara umunyakaranga kazi
no munyakaranga kazi mugabo hari byinshi tugira ko no mwigeme abaciye ubwenge kobera zo azobaserukira muri byinshi arakora na projet hamyo projet tukayumviriza ibaye ya mbere turagira iki turamubaza none nk'ubu ko wanditse yo projet umunsi warose sponsor cyane iyo sponsor is over nibibazo byinshi barabigisha hama bakaja kubishira ku mugaragaro babanje kuvyiga ego
ama ikindi kibazo cyambaza kikom sponsor iyo muteguye ikintu bamufise ati bamufise sponsor mu mavuganye dufate nka za volcano kugira zibafashe kugirane ku deplace abantu bari muri staff kugira abashore gutunganya ibyo bikorwa neza cyane ngo zituzi staff ya Miss Muyinga ko bose babi Muyinga yuko hari nabari bujumbura mbega iyo sponsor yo mara ironse kugira ibafashe bivanye na deplace
ego huno munsi nyene tuvuye muri volcano kuvugana n'utwara volcano aratwemereye yuko sponsor bagiye kuyitoronsa abazo du deplace abako abigeme badufashe mu kintu cyacu cyose gishoboka kubijanye na déplacement ego
okay nibaze kwavuganye byinshi ni Miss Muyinga no vuga yuko ni 2020 kuko mbwa izoba muri 2020 mbwa buca ari 2020 no vuga yuko aravuze byinshi mumvise abantu batoba abigeme 10 ari kitere bakurikije ariko kubatora naho ntibabatoye tubona ntuzi ko nubabatoye bakurikije zo kitere ariko nibaze ko ari kintu ufise wo bushaka ku kome message ya nyuma gwa dusena basozera ikiganiro noneho bavyumvise kugira dusena basozera ikiganiro ikintu nyene nyamukuru nta kubagije cyane warukiye kuvuga imbere y'abakunzi ba Isaac TV kugira dusena basozera
eje kome message ya nyuma no banza guhamagarira abanyamuyinga tubanze dukunde ibintu byacu hama nitwa bikunda tukabikora neza nabandi bazovyirukira ari naco gituma no vuga ni Miss Muyinga mugabo nitwifuza ko hazozamwo abanyamuyinga gusa twifuza yuko uburundi bwose Tanzania hehe urana ko nk'imuyinga turi ku mupaka wa Tanzania nibaze badushigikire hama dukore igikorwa twiyemeje twibemereye yuko tuzobanezereza kuva ku ntango gushika ku mpeherezo kubera ni igikorwa giteguye neza ni igikorwa kirimo komite nziza kandi itegerezwa kugira iki gukora igikorwa kigende neza hama ikindi naco no saba abariko bankurikirana bose no kuri iyo turiko turakora kino gikorwa ni igikorwa gisaba uburyo gisaba ingufu gisaba umwanya no kuri turasavye hakuru iki gikorwa kiza kugenda neza iyo habonetse ama sponsor. Twasaba aya mashirahamwe canke aya ma industry iki nokuri muze murafasha iki gikogwa. Ni gikogwa ciza, ni gikogwa gituma nabigeme baronka ubaserukira bakabona yuko nabo bari fierté kubera ni gikogwa novuga yuko kigiye gukogwa. Sinovuga ngo n'ubwa mbere Muyinga ariko si ubwa mbere mu Burundi. Rero no hamagara n'izindi ntara zitaragikora bagikore kugira twese tubone yuko abigeme barose abaserukira.
Ash genzo ji Muyinga vraiment n'umvise ko bimba inza ha. Tusha nemera ndari hari kugira mvyo nimbye n'utugarama tutatubwira bigene neza. Hariyo ngo nibintu vy'imyumbatu kugira nyene tu abanyabujumbura tugeze zozane n'umufuko wuzuye. Mbega babwita ubududu.
Bafite ubududu karibu vraiment nizo nza habu tu ni hafi ya mbuga gusa tuzobikora kuri centre ariko mu nza habu zimba mu yindi commune ariko no mu yoko
yacu. Yes muravye mukuntu bimeze iyo nari umusisa mbi Muyinga naca nja kwitoza kugira nanye ndayeko no mu minsi mugasinzi kwitaye woshwa kuyemera. Okay reka tugushimire mutama kubona byashitse ukaza ukayaga n'abakunzi ba Isaac TV ndazi hari benshi bi Muyinga badukurikirana cyane gose nibaze ntabone bazoteraho bari hose kugirirwa bagende neza cyane.
Ego cyane murakoze kandi ndabashimiye kubona mumpaye kano kanya kuri Isaac TV nkavugiraho ibikorwa byacu dufise n'ukuri ndabashimiye cyane Imana ibahezagire.
Yes my name is Star Boy behind kamera kwa kumena Juma Juice byari byoshye cyane kuyaga namwe murumvise ni Miss Ngoma si Miss Ngoma tuve muri Miss Ngoma tugiye muri Miss Muyinga twavuye muri Miss Kugasaka tujya muri Miss Ngoma ubu tugiye Muyinga tose niyo tuzohurira mwabyumvise. Mbega ni tariki zinga
ni tariki 31 yo kwa 12 uno mwaka
abantu dukesha kuri za Sabonnez tuzoba turi Muyinga Muyinga hari nyene kuri centre kugira tubigende neza cyane gose. Abantu mwese mwakurikiranye kino kiganiro dufashe Partage kugira bigende neza cyane gose. Murazi ko tubakunda turi ku mwanya. Iyi ni Isaac TV igufasha kumenya ibintu bigezweho, igufasha kuronka amakuru atandukanye. Aho byagenze nabi wihangane muri commentaire. Hari byinshi yavuze uraza commenta kugira use n'utera kuko uwo nyene yabone ikiganiro azora ba commentaire kugira arabe utunahindura nimba hari utuntu yavuze tutazogenda neza kugira muduhindure mu bw'abakunzi biwiwe n'abakunzi ba Isaac TV. Turabakunda cyane gose. Loki nene.
Isaac TV, oh.